Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure mwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho inomboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu kibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike, ndetse n'andi yose mutamenye mamwaranyegejwe turatuhoza amaze tukabashikiriza idonido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ku mushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, aho amakuru ahari adahumuriza akaba ari amakuru ateye ubwoba avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arategura ikintu gikomeye cyane kandi giteye ubwoba, harimo gufata Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika akamupfunga, ariko nanone akabona gupfunga Gervais Ndirakobuca agifunze Generali Arenga Iyome Bunyoni, waba ari umutwaro ukomeye cyane yabashyize ku butegetsi bwiwe. Tubibutse ko igihe Generali Arenga Iyome Bunyoni yafatanwa amatelefoni aho apfungiwe igitega, byabonetse neza ko avugana umunsi ku munsi n'uwamusubiriye ariwe Gervais Ndirakobuca. Ibi bintu byarashavuje Perezida Evariste Ndayishimiye, biza byiyongera ku matate bari bafisanye kubera ukuntu Ndayishimiye yagerageje gukura Generali Prime Niyongabo, ariko bikarangira Gervais Ndirakobuca yanze gusinya dekara ikura Prime Niyongabo mu mabanga. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi icyuka n'ikibi cyane hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, aho amakuru adushikira yemeza ko uko byari byifashe hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushiranganje wa mbere wabanje ariwe Generali Arenga Iyome Bunyoni, ari nako byifashe uyu munsi ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Amakuru ariko aradushikira ntahumuriza, arateye ubwoba, akaba ari amakuru twakuye muri bamwe bakora mu iperereza gikorera ku kirimba cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Generali Evariste Ndayishimiye. Hakaba havugwa amakuru ateye ubwoba harimo kubanza kugandagura Generali Arenga Iyome Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere, kugira ngo Perezida Evariste abone uburyo ki apfunga Generali Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika ku buryo bumworoheye, kuko arabona neza ko gupfunga Bunyoni na ndakugarika byaba ari ibintu bigoranye cyane kandi biteye ubwoba bishobora gusiga bisambuye umugambwe wose wa CNDD FTD. Turabikoroka ko mu idonido ry'amakuru turaza no kubabwira ku inyinyurana ndetse n'ihangana ririko rirabera mu bihangange bikomeye cyane bikomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD, aho higanjemo abajenerali badashima na gatoya ibikorwa biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Bamwe muri bo bakavuga ko byanga byakunda, aho kugira ngo Ndayishimiye agumye abasamburire umugambwe bizatume batakaza imyanya bafise kandi bizatume batakaza ikibanza cyo kumya kurongora igihugu cy'u Burundi, bari guhitamo ko bamwikuraho kugira ngo bamwigeze ku ruhande amaze babanze barwane intambara ikomeye cyane, intambara ishobora gusiga isambuye ibitari bike ngaha mu gihugu cy'u Burundi, harimo no gusambuka ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Nabyo nyine twabibateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Amakuru adushikira kandi adahumuriza ateye ubwoba aravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'akarwe kamwegereye bariko barategura umugambi uteye ubwoba kandi uteye amakenga, harimo kugandagura Generali Arenga Iyome Bunyoni mu nyuma bagapfunga Generali Gervais Ndirakobuca umushiranganje wa mbere kino gihe, ariko akaba ari umushiranganje umeze nk'igishusho kuko biboneka neza ko atangiye ngo n'imwe agifata. Kandi amakuru adushikira akavuga ko nawe ubwe yagerageje gutanga imihoho akatari gake ariko akabona ko bishobora kumubyarira ingorane zikomeye cyane. Hari amakuru avuye mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye yemeza ko ibintu bikomeye cyane kugeza naho Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze gushiraho umurwi uzakorera ikibi Gervais Nirakobuca harimo kubanza kumusaka nk'uko byagenze ku rugo rwa Generali Alain Guillaume Bunyoni bamarangiza bakavuga ko hari biteye ubwoba bahatoye amaze ibyo bintu bikazafatirwaho aho bazamucira urubanza rukomeye cyane kandi ndi ruteye ubwoba. Ibi byose nyine bikaba biriko birategurwa na Perezida Evariste Ndayishimiye mu ntumbero yo guca ingufu ibihangange bikomeye cyane bikomoka mu gambwe ku butegetsi sende ndetse de birota kumutembagaza ku butegetsi, akaba ari niyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yikureho Gervais Nirakobuca bataziranda kugarika kuko azi neza ko ibintu bitoroshe ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi akaba azi neza ko abarundi batakimukeneye, akaba ari yo mpamvu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo ushobora kumubangamira wese amwigize ku ruhande. Abegereye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Generali Evariste Ndayishimiye baduhaye amakuru ateye ubwoba kandi ababaje aho Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arategura ikintu gikomeye cyane harimo guha isumu Generali Alain Guillaume Bunyoni amaze yamara gucikana nyuma yaho igihe gito umushiranganji wa mbere akahita abogozwa nawe nyine akabanza akamara igihe gito ari mu rugo ariko bikaza kurangira bamushyiriyeho umutahe wo kumufata bakamufata bakamufunga, bityo nyine Ndayishimiye akaba ari kugenda akomeza ubutegetsi bwiwe kandi akaba ari kugenda akora ibishoboka byose kugira ngo azibire abashaka kumutembya ku butegetsi aho baturuka hose kuko azi neza ko akakanya ubutegetsi bwiwe bubangamiwe n'umushiranganji wa mbere ndetse n'ibindi bihangange biri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. None by'ukuri ninde yatumye igitoro kibura mu Burundi? Nyakanga 2022 Perezida Ndayishimiye yemeje ko akarwe gakorana n'umushiranganji wa mbere Generali Alain Guillaume Bunyoni ariko katembeje igihugu mu kunyegeza amafaranga y'amarundi be n'amafaranga mvambakungu. Perezida Ndayishimiye yemeje kandi ko amashyirahamwe akorana na Bunyoni ariyo yatumye igitoro kibura mu Burundi. Icyo gihe Perezida Ndayishimiye yavuze ko yifatiye mu ntoki igitoro kandi ko kitazasubira kubura. Perezida Ndayishimiye yashinze ishyirahamwe Regideso kurangura ibitoro. Regideso ikorana n'ishyirahamwe Prestige rivugwa ko giye gukira Angeline Ndayishimiye. Prestige yagisagaye iyora amafaranga na mvamakongo muri BRB uko yishakiye. None ibintu aho gutora umuti byahise byunyuka ku rugero rukomeye cyane. Igenekerezo rya 2024 ndamukiza 2024 Gervais Nirakobuca we ikibazo yagishize kuri Perezida Nkurunziza. Gervais Nirakobuca yemeje ko ibura ry'amafaranga mva makungu ari ingaruka mbi z'ibihano Uburundi bwafatiwe muri 2015. Ibyo bihano byafashwe kubera amabi ubutegetsi bwa Nkurunziza bwakoreye abiyamirije ikiringo cya gatatu. Iyi nyishu ya Nirakobuca yaratangaje abatari bake ariko nanone ishavuza bikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye kuko uburyo uburakari bwahise bwiyongera ahita ategura kumukura akanamufunga kuko yabonye ko atari mu nzira yiwe. Umuti uzoca hehe? Hageze gutanga umuti inyishu z'abategetsi zica ziyobera Abarundi. Inyishu ya Perezida Ndayishimiye yarasenzwe kwifatira mu ntoki igitoro kugishinga Regideso kugiha Prestige y'umukenyezi wiwe gushiraho ishyirahamwe rishasha gerejejwe igitoro byose nta nyishu byazanye. Umunyamabanga mukuru wa CNFD referiyandi kuri iyo batazira kurawe abona umuti mu matoni y'amavoka azoshorwa hanze mu myaka itanu iri imbere. Gervais Nirakobuca yaje aziko ikibazo cy'igitoro azoca cyirwarika kigatora umuti. Niko gutangara sanze jambo riri kwa Angeline Ndayishimiye. Nirakobuca aca aranuma. Ubu naho avuga ko inyishu izoca mu gusubira gutera ikawa hanyuma agashorwa hanze aho hoba ari ryari bwabagenzi. Kubahuka guhangana n'ikibazo. Gervais Nirakobuca aravuze ukuri gukomeye ko ingorane zose zavuye ku kiringo cya gatatu cya Nkurunziza cyakweze ibihano. Aho bigorania Nirakobuca ni uko atavuga ko uno muti uzoca ubwa mbere mu guheza injyane zose zatewe n'ikiringo cya gatatu maze ibihano bigahera neza kwicarana n'abarundi bahunze gutunganya ikiganiro cyo kuri hagati y'abashinga y'amashabiranye kuva muri 2015 guhagarika kwica kunyuruza gupfunga abiyamirije ikiringo cya gatatu gusubizaho sosiyete sivili yigenga n'ubwigenge bw'amenyeshamakuru gutahukana impunzi gutunganya amatora meza biri mu bintu byohindura ibintu ngaha mu gihugu cy'u Burundi Inyishu zandira ko bucana ndi kuri yo zimeze nk'umuntu yobona umurwayi wa malaria atanguye kuvuga bitararanye bakaca bihutira kurondera umuganga w'indwara zose mu mutwe aho kuja kuzana umuti wa malaria icateye bihano kirazwe ni haronderwe umuti wa politike ujanye n'injyane za politike ziriho zirahamba u Burundi mu bisata nka byose iki kintu nicyo cyakwegiye ubutegetsi umushiranganje wa mbere Gerive Ndirakobuca kuko ndashimiye yabonye ko ibyo ariko arakora biriko biranengwa na bose kugeza aho umushiranganje we wa mbere avuga ko ibintu bigeze habicane kandi akavuga ko ibintu bimeze nabikumvirije amajambo meza avugwa n'abatwara igihugu kumva iterambere ridasanzwe ryo muri 2042 ariko turabye umuvuduko uriho tugasanga nibyo twahorana turiko turabitakaza uzawumva ngo inote ya 50 Fabu y'inyabihanga ingana n'amadolari 5 y'amanyamerika gaca kabiri ngo twabuze amafaranga yo kurangura ibitoro none za note z'inyabihanga zace zijanwa hehe ibizojana ntibizaja kurangura ibyo bitoro benshi bakemeza ko ibintu biriko biraba mu gihugu cy'u Burundi rwose biteye ubwoba kugeza naho Gervais Ndirakobuca amanitse amaboko umushiranganje wa mbere yavuze ko atanyishu afise ku kibazo cy'ikena cy'ibitoro kandi agaragaza ko ibazo byose biri ngaha mu gihugu cy'u Burundi bikomoka ku butegetsi bubi bwa CNDD-FDD nimba umukuru wa leta y'u Burundi yemeza ko atamuti leta irongoye ifise ku bijanye n'ikena cy'ibitoro ninde wundi azotora umuti Iki ni ikibazo Perezida Evariste Ndayishimiye afise n'abarundi batari bakeye inyishu zitangwa muri ino minsi ziratangaje cyane referi yandi kuri yo arongo SFD yaheruka gutangaza ko amafaranga mva makungu azoboneka mu myaka 5 tumaze gushora amatoni y'amavoka hanze y'u Burundi Ndirakobuca we yavuga ko ibura ry'amafaranga mva makungu ari ingaruka z'ibihano u Burundi bwafatiwe muri 2015 ukuvuga ko Gervais Ndirakobuca nawe yemeje ko ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza cyakwegeye u Burundi igitangaje mu nyishu yiwe ngene ibihano byo muri 2015 bituma igitoro kibura muri 2024 nyine ntago abisobanura Gervais Ndirakobuca ashaka arkwibagize ko Perezida Ndayishimiye yari yatwemereye muri nyakanga 2022 ko yifatiye mu ntoki igitoro kandi ko kitazosubira kubura none izo ngaruka z'ibihano ico gihe ntazo yabona mu bihugu byisoneye inyishu ya Gervais Ndirakobuca ari gutuma abashinga amateka bamusaba gutanga imihoho akaza leta ifise inyishu Mushiranganje wa mbere amaze kuvuga ko atanyishu leta yiwe ifise ku kibazo kiyanze igihugu abahageze ko leta yiwe isubirizwe aho harafuzwe igituro mu gihe byinshi byankenerwa biriko biratwubura rwose mu Burundi ishyiramwe Brarudi riherutse gutangaza ko ibinyobwa rikora bigiye kubura kubera iryo shyirahamwe rya mbere rikomeye mu Burundi ryabuze amafaranga mva makungu ubu ngubu akaba kubona ikinyobwa bya Brarudi ari ibintu bigoranye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi bibazo akaba ari byinshi ariko byose Perezida Evariste Ndayishimiye aho kugira ngo abyishireho akabandanya kubishira ku bashiranganje ba mbere aho yahereye kuri General Alain Guillaume Bunyoni akamupfunga ariko bikaboneka neza ko amupfungiye ubusa mu nyuma akaza avuga ko nanira ko buca nawe ameze nabi cyane nawe agomba kumupfunga amakuru adusoba mu nzego z'iperereza ngaha mu gihugu cy'u Burundi aremeza ko ibintu bikomeye cyane ku mpande zombe nawe Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arategura gukura umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ariko Gervais Ndirakobuca nawe aramaze igihe kinini muri ubu butegetsi arafisemo n'imbaraga zihambaye nawe akaba ari amakuru ari kuvuga ko ari gushaka kwifatanya n'ibindi bihangange amazi bagakuraho Perezida Evariste Ndayishimiye bamushigikiye bashaka guhindura ubutegetsi harimo General Silas Ntigurirwa General Prime Niyongabo ndetse n'umunyamabanga mukuru mbwa ngo ku butegetsi Reverend Ndikuriyo aho avuga ko ubutegetsi bukwiye gusezererwa. Turabandanya kubatohoreza ibiriko biravugwa ndetse tubabwire n'ibiriko birajya mbere, aho tuza kwibanda ku njyana ndetse n'ibintu biriko birabera muri CNDD-FDD biteye ubwoba, ariko bikaza bishimangira impamvu igihugu cy'u Burundi cyama kiri mu ngorane zijanye n'ubutunzi. Ibihe byiza nibyo ndabifurije banywanyi bacu.